Tonila Dirigeze Bube.
Ya Dirigeze Bube.
Mama Dirigeze Bube.
Ya Dirigeze Bube.
Onye gara nili we meri komwe lota nwe.
Ya Dirigeze Bube.
Awazuga Jehova gine kam gara bu no way.
Ya Dirigeze Bube.
Omemo omema mama mama zira we.
Ya Dirigeze Bube.
Agana bayi zindo mnarekele moruro jie.
Ya Dirigeze Bube.
Ini ariji diri ede choma mwe.
Jesus higher,
higher, higher every day.
Lifting Jesus higher.
praise the Almighty God for His faithfulness endure forever. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Amara Chukwu Na-Edu Maga.
Ọ bụ ụka amara ya.
Amara
Ibe fefu gode na gagari pumadu,
na gagari pumadu.
Ibe nyinyi Onye gwara m ọrịa na-ajụghị m kobo, ọ naghị eme ka ọ bụla.
no bana na fan nega kwa chuku chebere duru etata ngwanu bia na inenu yeze eze ora bia meya okeze meya ngwanze ngeze meya meya eze ora anu zamani le kebuli sunu elu eze ora eze bube bata 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 abata wero che yeni lega banwe o Ime yeze no logi, ulogi gabu paradise. Ime yeze na luna logi, yeni le gabu jolly 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 jolly. Ebi na kuba lagi, ije gabi ije wele o.
Ije wele.
Abata nebeli rogu o, mesaya tu
ogu anu anu.
Gabu rodi esi, yeni me ni yeze, me yeze.
Condition
on a memory.